Nchuti namwe bakunzi b'ikinyamakuru cyacu aricyo cyanyu sana mu media. Turabaye bwa kecha nk'iri vanyamerere mwese mudukurikira namuciye ku mbuga zacu za YouTube, Facebook na Instagram kizina gye sana mu media. Turabaye ikaze mu biganiro cyose na sport aho twashobye kuronka mu menyerezo mu murwi Vitalo umugwi ufata ikibanza cya mbere mu biganiro bya Premier League. Numukoche abazwi kwizina rya Paris. Paris turabaramukije cyane.
Ndabaramukije.
Umugwi Vitalo ubana wifashe gute muri rusangi.
Umugwi Vitalo ubunya ugeze umeze neza. Mu kibanza cya mbere nibaza ko ari ibintu byo kwishimira kugeza kuri ino saha.
Twarabonye urukino ruheruka rwa abagoye urukino manganije na musonga ati muba mwabuze iki?
Ahanini novuga ko ari match yabaye nk'iya gatatu mu ndwi imwe. Kuko twe twabanje dukina na Frambo, tuduga imakamba, ama dusubira kuduga igitega nibaza ko habayemo uburuhe bw'abakinnyi. Ndanabura ni n'abakinnyi benshi bari bagwaye. Nikibuga cyongera cyatworohereza uko imvura yaguye ni nyinshi itegamira namwe mwaraziboneye.
Turabona mu Frambo de Centre uri kurabegereza. Ntabwo wamuvise ko mushobora gutagaza ikibanza cya mbere.
Kugira ubwoba nibisanzwe kuko two turahiganwa atezwa kwiyumvira ko abandi ariko baregera bagira ubwoba mugabo ntibitubuza gukora ntibitutesha inguvu turacabanga yandukora.
Urukino rwa bumamuru mu kwiteguriye gute?
Twitegura nk'izindi zose twitegura kurondera insinzi nibaza ko ariko turiko turagwitegurira
mbe yigura nigurisha umugwi wa Vitalo wifashe gute
igurisha sinibaza ko rihari mugabe igura muri retour muzobona abakinnyi bandi bashasha tuzorondera abakinnyi nka babiri canke batatu cane cane mu ataka hamwe nabo muri médiane côté offensif.
Turakunze kubona imigwi ikomeye mu Burundi kenshi ifashwe mu mugongo na bamwe mu barwizatunga abategetsi mbe Vitalo yo bifashwe mu mugongo nande.
Vitalo nkuko mubizi nibazaniye equipe y'abantu bose abayikunda barayiterera bakayifasha nitwovuga ngo ni societe canke ngo umutunzi kanaka oya wari we wese araza akayifasha mugavye yo bavyiza turonse nkabo barwizatunga canke ama societe adufata mu mugongo kugira ngo tubandanye nka ama equipe yandi ariko arafashwe.
Mubona abakinnyi mufise uyu mwaka w'inkino bazogira andirance kugeza higanwa rihere muri bari mu mafo.
Ego bamwe bazoba kimeze neza ndibaza ko ari naco gituma tuzokongeramo abandi muri roturo.
Nubwo butumwa woha abakunzi ba Vitalo muri rusange
babandanye badushigikira nkuko bahama badushira umutima hamwe badushigikire kujya nyene bame baduherekeza ku mamatch natwe tuzogerageza kubanezereza ku mamatch tuzatwa turakina.
Coach Paris turabashimiye cyane.
Ndabashimiye cyane rwose.
Twizeye ko twasubira kubarondera muzo twitaho.
Yego cyane.
Murakoze cyane.